kazwele sikhasibonga sister uthula ke nangumbiko lochamuka induneni yetisebenti iphila buthelezi ngenyanga yendlovu lenkulu eminyakeni lwesedulu litiko ke letisebenti letfula esiveni umbiko wetemakhono eveni i-national skills audit report lombiko ke waveta tikhala letikhona kanye nemathuba lakhona etinzabeni tekuceqeshwa kwebantu eveni lombiko ke waphinze wakubeka sobala kutsi kunesingo lesikhulu kutsi live libe nemigomo lutawunaka tindzaba tekuceqeshwa kwemaswati National Human Resource Development Policy kuteke imigomo kanye netinhlelo tentuthuko yelive kuhambisane netinhlelo tekuthuthukisa emaswati kutemakhono ngakushoko kwembiko webetindzaba lothunyelwe ke tonight isebenti iphila buthelezi luhlangothi lwetekuceqesha kuleli tiko Human Resource Planning and Development Unit limema ke sive kanye nabo bonke labathinsekako ukuthi bafake imivo yabo nemibono ekubuketeni kabusha kwemigomo lubukeke nzabade kuthuthukisa emaswati kutemakhono i-National Human Resource Development Policy. Lo mgomo utawusita ke live ukuthi lisathuthukisa emaswati kutemakhono uthuthuke nemnotho live leSwatini kanye nenhlala kahle nje yayo emaswati. Kulo msebenzi ke litiko libambisene nelibandla lete liqwaningo nekucubungula kuleli i-ISEPARK. Kanti ke labafisa kufaka imivo yabo bangangena ke ku website ya ISEPARK lesi www.separk.co.za noma ke bangene kuma khase tekuxhumana phecelezi social media akhe ISEPARK noma ke bangenele wona umhlangano lokubheka ukuthi ubanjwe ngelanga lelitawumenyetelwa. Umbiko kwekhishwa indunayi 70 phila buthelezi.